E toru me te hawhenga hōtaki o ti ahi trelia, anei e tahi whakaahua mai I e rā hōtaka.
Ka here tonu te mahi aru aru. Ha? Ka tūpono mātou ki tētahi o te hunga kainga, kei reira e moi ana.
He te iwi te ingoa tēnei whārua, Snake Valley. You didn't tell me this was Snake Valley, bro.
Ah, the pigs are down here.
Yeah?
Yeah.
Sounds like the snakes are too.
Yeah, they are. Like, that's one thing you got to be careful with when your dogs are up here. You can lose a dog straight away.
What sort of snakes are?
Yeah, red belly, black. Like, yeah.
Poisonous?
Yeah, very poisonous. Like, yeah, you don't really want to be playing with him.
I mean, if I stood on that, yep. You got through these chaps and under your skin, how long would I have?
We'd get you to hospital, but you'd be feeling pretty sick. Oh, yeah. Or I could leave you here and we could catch another pig off you in a week.
Actually, I thought I saw some pig sign back on the other side.
Yeah, there was a bit of pig sign over that side, but, yeah.
Okay, mate, you lead the way, I'm right behind you.
We'll keep moving.
Pūrari ngākihi, kua horo taku wehe, kei ngaua taku tau e ngā paka nei.
Get in there, bitch, get in there, get in there, get in there.
Ka tere maua nō ngā kuri I te hungi hungi ka whai atu ki tēnei repo. Pākene he nekehi kei roto rā. Ka rongono anō e ngā tamate au au kuri ki tu atu. Ko mātou anō te rā.
One thing about Howie is that we're an Aussie. And he said the first time, I said, bro, we're going to Aussie, you know. What do you reckon he's going, mate? They've got them snakes and crocodiles and spiders. I'm not going there. I'm going, bro, we're going there. We're going to this place with these swamps. And they hunt in the swamps, people were hunting with. And so he's going, mate, I'm not going there. And I go, okay, well, we go there. And the pigs end up across the swampy creek. And I look at him and go, bro, are you going to cross it? And he's looking at me going, oh, you want to film the footage? I said, yep. So you're going to cross it? He goes, okay, I'll cross it. And I went, damn. Now I have to cross it, so we're both crossing, there's murky water and we know there's snakes in there, and so it's full on, but you know, we have to get there, but I only went because he went, and he only went because I wanted to go, so yeah, that's quite out of it.
Me aro whakamua, haere tonu, haere tonu! Ki te uru atu au, ko te tikanga ka whai mai te kaitango whakaahua, Richie, ko tona mahi tērā. Kei runga no atu koe, Richie. Kua whai hua mātou I te whakawhiti koa wanekehi. Ko te pōaka tuatoru o te rā tērā. Kā mau te wehi.
Whakalas ma las.
Good morning, Al.
Good morning, all right.
I actually Ranger. Beat your two young fellas there.
Well, that's what they're there for, mate. You know, I just sit there and just wait until the things happen and let them go.
Are they good eating size too, eh?
Yeah, oh, this morning we did well. Got our three pigs and the boys are quite happy.
So how long can we leave them in the sun before we get a gun before they get peeled?
We've got them very soon. Oh, we go pedo, eh?
Oh, yeah.
You know, to warm them plus the flies. You know, before they get into the iru irus.
Oh, we all got one. We all got one, except the rangatira over here. We must be doing a bit of spotting later on, mate. You're saving your energy there. Well, get down and give him a bit of a gut and a singe and
yep.
Have a cup of tea.
Yeah.
Sure. All
right.
Hoki mai anō ki Aotearoa, me te aruaru tahi a te whānau Anderson. Ko te kaha o te whanaungatanga I wainga I a rātou tētahi mea e maharati ānei au, tēnā mā takitaki mai. Hea mea nui, kia manawa nui te kai aruaru. Engari ko te mea nunui, kia tautiaki I a tātou tamariki I a tātou anō hoki.
Here, Gus. We're on, Gus. We're on. Tell their pennies over to come up.
Yeah, all good, Cass, all good. We're on our way. We'll just mount up.
Hey, 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 hey. Tana te poaka, kia tere tātou, kei rere atu ia I ngā kuri. He tika ngā no, kia tuku ki ngā tama te mahi wero puaka. Mā te pēnei, ka ako ngā tamaiti ki tēnei āhuatanga mahi, kai mā rātou, mā tō rātou whānau hoki. Ka riro mā tēnā o ngā tamaniki aona wā, engari kei a hemara, teina nā kū, te mana I tēnei rā. Mā takitaki ana ngā karua ngā tamariki ki enei akoranga, tuaki, pīkau, raku, hunu, kai anō hoki.
Mud fit.
Put the heat on, mostly around here.
Get away. Down there, bro. Fern. A fern. Hino.
Get away, that's enough.
A lot of hino around at the moment, hey? Yeah.
So that's part of your kaupapa, I guess, training the old young fella?
Yeah, and my daughters too, yeah. Like to keep them keen. You know, this is how we were brought up, so why not keep the tradition going, eh, Howie?
He maha ngā wāhi a tāhua o Aotearoa, kua kite au I roto I aku mahi aruaru. Anei anō, etahi piketia mo e rā wāhi mā nukanuka I te wairu. Ki ngā kai aruaru katoa I ta koha mai o rātou kaha I whakapau mai o rātou manaaki ki runga ki a mātou o Hikoi NZ Limited. Tēnā koutou katoa. A muri ngā whakatairanga ka hoki mai anō tātou me tahi o ngā wahanga pai o tēnei tau me ngā mahi a te hunga muri kāmena.
Melanie! You little bastard.